ni rawa mātou tīpū nā, a hori I kuri, tēnei te hui e karangāna o no whānau, kia tūki ne hui I rawa te tūrui o pēne o pana marae o tāi. Tere kumuri a hare ruia kia tō hiwa tātu I nā waka tua, koe a mara te mānga he tau tuku mai, ae me a pēne.
Ahai.
That's our hui for the moment, and we'll carry on today's 70th of November 2017. The pōwhiri is finished, and other manuhiri can come in from now on till tomorrow. The hui is tomorrow, on the 18th of November 2017. The connection to the Te Ongo Waka Marae in Auckland and this original British history with the 1834 flag. Okay, kia ora.